we nibiki
birizamana none wenda guhagaritsa ibintu bya tar